I-Democratic Alliance ithi iyaziqhenya ngokubhekana ke nenselelo yokuthola indawo yayo ke esihlalweni sikahulumeni kazwelonke okokuqala ngqa. Leli qembu selithole kongqongqoshe abayisithupha kanye namaphini ayisithupha kwi-cabinet entsha. Laba ke bahlanganisa umholi uJohnston Hazen njengongqongqoshe wezolimo, uSilvio Kwarube njengongqongqoshe wezemfundo eyisisekelo noLeanne Schreiber njengongqongqoshe wezasekhaya. UStin Hazen uthi ke sebemngumumu kwethula kumlando wabo okusebenza kahle kwezokuphatha okungayibekezeleleki enhlobo inkohlakalo kanye ke nokwakhiwa kwenqubomgomo.
Will be the single most important task for this cabinet in the coming five-year term to make a meaningful difference in the lives of all South Africans and to tap into South Africa's limitless potential as one of the brightest and most resilient democracies in the world.